Neke atu I te kotahi miriona tāra kua kohia ake e te hunga I whakaputa I te kiriata Whina. I ngā whare kiriata o Aotearoa nei I te kotahi marama ōna e whakaaturia ana. Nā Paula Whetū, Jones, James Napier Robertson me James Lucas te kōrero mō Whina I tuhi. Ā, kei roto tonu a Whina I te whakararangitanga o ngā kiriata toa te kau o te wā. Ko te ngako o te kiriata Whina, ko te ao o kahurangi Whina Kupa. Te kui a rongonui I arahi I te hīkoi mō te whenua I te tau 1975. No te wā o Matariki, kā rewa te kiriata ki roto ahi Treiria me ngā whare kiriata Tahirauma Iwa o Aotearoa nei. Ā, kei te whakaaturia tonutia ki roto I ngā whare 87 o tēnei whenua I tēnei wā tonu nei.